sikla winda nestali chichi kind of a mission yeah one demon ile kwa Lucifer aima vatisisa kuna mata vatsvake mwari achawanika vasiye mishonga dzavanobata n'anga dzavo dzinovanyepera zvavanobata zvichavadzokera waifunga ndopa ndichagumira samatenga ndova ndinoshumira Yahweh Yahweh yasha nengoni zinobva kuna Yahweh
Nyasha nengoni zinobva kuna Yahweh